Wondelo TV, abonnez sur la chaîne Wondelo TV. Wondelo TV, di Wondelo ci ay xibaar yu leerté woor. I'm gonna go to the
Thank you. Thank you.